Et comme là, mon côté n'a pas jamais spawn, frère, ça a été un dingue, il a été un peu, mais je suis scrap et channel, pendu la quelle vite à corner, oui, cher elle. Je connais Facebook, Google, la flamine, et page lam, so haman, you feel follow, et cher, when you saffron the key, oh, saffron the cape, or saffron look the lead end. Je connais foot, even na TikTok, Google, la flamine, one con. Yeah, so I'm trying to get a phone, I won't come with some updates. Ali keyboard EXR5 edayiswayo ngisaqhubeka ngisasho namanje the keyboard edayiswa ngo-9000 kodwa ke sithi woza ne-best offer yakho kusho ngama magama ungeze nomnamalini ufike ubuze ukuthi kunafo nginemali yokuthi ngiyifuna lo keyboard ngingayithola yini then ke sikuba ukuthi sireject offer yakho noma siyamukela yini ngiseThekwini ngaphansi ke kwe Pinetown for collector keyboard le but siyawazi ke nokwathumela ama keyboard kubantu abangekho eduze netheko kodwa the good into enhle kakhulu noma right kakhulu ukuthi uze uyi collector one keyboard uzube saved yabo. So ngizokukhombisa ama beats ke ongasebenzisa for le keyboard lena if mhlawumbe udlala ama chorus asheshayo nangasheshi udlala ama slow worship song noma udlala ama praise and worship okula amacolo athi ngizolibonga ngizongithema ngabe ngikhuluma ke ngale keyboard le keyboard icishe isebenzise okwe EO9 into enhle ngale keyboard ine USB ports so uyakwazi ukufaka i cable ye USB then ke ulungise into zakho uhlele into zakho nemisindo yakho. Okay, ake siqale ngama gram lawe worship. Ngeke ngisho ama gram amaningi noma ama beats amaningi. Angifuni ukukonfuza. Nawe uma ngabona le keyboard uzobona ukuthi umisa kanjani. Kodwa wena uzothenga le keyboard lena nanga ama beats ongaqala ngawo for kwasebenzisa then uma usuyijwayele keyboard now uzobona amanye ama beats mhlambe amnandi nazohamselana nawo. But nginika nje keyboard ngikunike nezinto ezincane ongafike uzame ukuyisebenzisa if usiyisebenzisa le keyboard. Ayisiqale nje ngama beats lawa lawa nje lawa hamba kanje you are alpha and omega obisi ibisi lokuqala la lama keyboard lawa aka Roland ukatsebenzisa beats lokuqala ngizokukhombisa nje oku 01 ilo nali beat lokuqala khala kanje but ngizolu adjuster okay le khala kanje na beat lokuqala u 0 1 oku standi ungatsebenzisa le beat yeah I guess ngolinye e beat angifuna ukunika ama beat manje ngizokunika ama beat nje amancane sekho beat number 25 number 25 oku piano ball aso adjust na corner khala kanje piano ball oyo alpha bangena lapho nama apho maculo konje yebo linamandla ikama ya into kanjalo nje bese siba ke no 27 aso adjust nawo nakho no 27 so usho ukuthi uno 001 kuyi beat lokuqala le keyboard then ube no 25 no 27 akhona namanye ama beat ongasebenzisa but nginika nje lawa ukuze uma ngapho usuqala udlale esontweni uzame ukwasebenzisa lama beat ungaqale lokho ufuna ama beat uzowasebenzisa ngenzela ukuthi kube lula nje kuwena uma ngabe usuyithengile le keyboard wena uzoyithenga noma wena unayo okade wayithenga but uyazi ukuthi isetshenziswa kanjani bese siya kulawa two present worship nginika nje igram elilodwa ayi lawa manje nje awadinga kakhulu angena ngaphansi kwaleli la kwalamaculo athi ngizolibonga oku beat number 0 I mean number 105 plus 105 ngizolibonga Ngizo olibuka. Okay, ngizokunika nje igrama elilodwa lamaculo ahamba kanjalo noma amaculo anesigqi esikanjalo. Aseni la kula first, ngizokunika ama-beats awu 4 nje kulama fast chorus or ama slow chorus. Unumber 12 ngosebenzisa nawo. Unumber 12 kuyini? Kuyi ibiza te kanjalo nje. Number 12. So ungayisebenzisa for ama-beats asheshayo noma ama slow chorus anga noma eli drum likhala kahle noma ya nangama slow chorus. Ihamba noches uyanginanelisa manje ngihlushwa yini. Okay, sibe no 75 nangu 75 ake simqongqotheni akhuphuke kakhulu. But leli-ke u-75 ngathi sengathi ungamixa ngalo if mhlawumbe kukhona i-beat olidlalile le-chorus. Ubobona uma besekunandiswa sengathi ungabuye umixe ngaleli drum leli. Bengafanele ngilifake kodwa ngoba phela wena usafunda. Okay, siyeni ku-110 ku-110. 110 igrama edume kakhulu-ke leli ukhandwe. Okay, sengiyayivala-ke manje siye ku-119 pa okay, so 1199 ungena kamnandi kanje igram likhona leli kuye-09. Then uma ufuna ukusheshisa lizokhala kanje. Ozala ozala, so lizokhala kanje. Okay, kama nami ngugood enough ngadla masibonge sengisa ngetende ngidlala e-10. Please make sure to subscribe i-channel, uphinde like le video khona, ungakhohlwa njalo ukuyisherela. Ngikhona ku-Facebook ngugood enough Dlamini, ngikhona even aku-TikTok ngugood enough Dlamini 1. So umsebenzi wami mina nje ukufundisa abantu i-keyboard, ngiphinde futhi ngibadayiseke ama-keyboard. Angibafundisi ku-WhatsApp kodwa ngibafundisa ngala kuma-platform lawo, kuma-social network. Hayi kodwa WhatsApp. So kuma-social network noma yini, then but ku-YouTube, TikTok kanye no-Facebook. Indaba ye-private content ekade ngenza ku-WhatsApp, into ekanjalo. Private content ama-video la aswe ecashele ku-YouTube okwamanje ngisayimisile ngenxa yesikhathi anginaso esanele. Keyboard idayiswa, woza ne-offer yakho. Kube semqondweni ukuthi keyboard idayiswa ngo-9000 kodwa sithi-ke sikunika ithuba ukuthi sitshele wena ukuthi unamalini, ufuna ukuyithatha ngamalini. Ngiyabonga.